Inakubambia wapi na kushikia wapi Indo remix kizo bina katea I'm bad.
Bambisha, bambisha. Oh, oh, oh.